jingle bells, to jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Wap pa pa ba la da da ba da da ba da 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 da